He tiwi kua whakawhiwhia tētahi o a tātou kaitakarongoā ki te tohu matua i te pō whakawhiwhi tohu o ngā kaitakarongoā o te motu. Te ahua nei i tino miharo ngā kaiwhakawā ki ngā pukenga o Leanne Te Karu me tōna mātou ki te whakahanumi i te mātauranga pūtaiao me te mātauranga tikanga Māori i roto i tāna mahi takarongoā. Nei rā a te Okiwa McLean.
Koia nei te whakaihuaka o ngā ahorangi hāpai hauora huri noa. I te motu.
Te manawa o te kaupapa ki te piki ake te hauora mō ngā iwi katoa ko te mea nui ki au nei.
I te tau 2003 i whakatūria e te karu te whakarōpūtanga hāpai hauora Māori, ko tōna tino aronga he rangahau i ngā rerekētanga hauora a iwi, me te aha he tuatahi tanga tēnei kia riro i te Māori te taonga nei.
All pieces of the primary care picture joined up, working together, pharmacists of various scopes working together, working alongside GP practice, so nurses, doctors, etc. But whānau owning their own health management, understanding conditions, understanding why they might be treated for something, why medicines were being prescribed or why they weren't being prescribed.
E hara I te mea kotahi ana ke te taonga iriro I āia, nōna hoki te whiwhi ki te kapu ake I te taonga hāpai te hauora, moana mahi rangahau ki ngā hapori Māori. Hei tāna e hara ko te taonga te mea nui, ko te iwi kē.
It's certainly very humbling to have an award presented to you. It's definitely not what drives me. It's not what gets me up in the morning.
Ko Leanne, I whiwhi I tēnei taonga I te tuatahi, I tēnei tau. Moana mahi rangahau, I Wanganui te hāpōri Māori o ngā iwi, kei tēnā tōpito te motu o te whānau Hapanui o ngā itai o whakatōhia me Ngāti Awa ki Tūhoi.
Me tana whakahau ki te iwi Māori.
I think that if young Māori pharmacists or aspiring ones really define and think about where they would like to work, how they would like to see health delivery alongside medicines, knowledge, you know, really the world's their oyster.
Nō reira Māori mā whāia te tauira kua whakatauira tia e tēnei uri nō muaupoko, me kore noa e tūpono ka nui kē atu ngā kaiwhiwhi I tēnei taonga. Te Okiwa McLean, te Karere.